Iradiyo ndayivuze kugira niga abanereze ibyiyumviro byarambanye byinshi. Uwa kabiri ni Janine irakoze baramunyivye bamwibana n'amafaranga mu miliyoni n'amajana ane. Yapfuye byose nije nifasha byose ngiri kifasha singira naho ndabaryameka. Je mpebera abana bakaryama je nkaguma nicaye nambaza uwohoraho ntabaza uwofasha narabuze uwofasha.
Sanistars
Uno mu mama muri ko murabona kuri ano masanamu abatari bakimura muzi mu gisagara cha Gitega umumenyesha makuru wa Sanistars TV yahisemwe kuja kumuramutsa muhira iwe ahasanzwe aba inyuma yuko abatari bake bamufata ukutari ko bivanye no ko bamubona mu gisagara hagati cha Gitega icatumye nyamukuru aja kumuramutsa nuko ari umuntu yamana iradio ahari hose kandi abari karatamba bamwe nabandi bakamwita ko adakomeye mu mutwe yasanze uko abayeho biteye agahinda yasanze afise umuryango w'abana batatu baba mu nzu imwe ntoyi cyane nkuko muje kubibona muri kino kiganiro baba mu cumba kimwe gifise nk'imetero ku yindi muraja kuvyibonera babayeho gute ni mu kiganiro bakoranye n'umumenyesha makuru wa Sanistars
na mampera kuramutsa wowe aho uri hose turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose zisi turazi ko mudukurikirana muri America muri South Africa muri Europe arika ndabwiye ko ndabakunda nawe umaze gufyonda handitse subscribe canke sabone wewe ugende twandikira commentaire ni gute tugenda tubashikiriza ibiganiro vya kuri Sanistars TV reka nawe ndakubwire ko ndagukunda kuri microphone muri kumwe na Npro behind the camera muri kumwe na cameraman Ahmed murazi ko yama abikora neza nubu akibandanya bikora neza muri musanzu mumenyereye tugendera abaririmbyi canke abakinyi ba sinema canke abakinyi bashobora kugira utuntu twose dushobora gutuma bamenyekana ku giti cyabo ariko uno munsi twagendeye umumama kumbura imbere ko two ya no mubaza ibica nk'ibiriya wona twidondora bakwitana
ntawukena gomba apoloni
ufise abana bangahe
ufise abana batatu
ushobora kumbwira amazina yawe
Matina yabo nyene ndayati ikambere ni Emmanuel Imanirambo nari we uyo uwa kabiri ni Janine irakoze baramunyivye bamwibana n'amafaranga mu miliyoni n'amajana ane
bakwivye umwana bakwibana n'amafaranga
banyina amahera yego none uwundi nawagira gatatu nuwo Reveriano irankunda
ayo mafaranga bayakwibiye ngaha nyiro
oya ntibayanyibiye ngaha twari twagiye kuyatora iyo abana bavuke ukatumba none ndiko ndaburaho mba nagomba ayo mafaranga kuyaguraho nicara inzu nicaramo barayanyimye bakaguma bambwira ngo ndi umusazi kandi turi ko turabona ingene bayarya
Uwundi mwana gira gatatu na wari
ehe nguwo ni Reveriano uwo mutoyi
niwe muhererezi
wa bose
abo bana bose ufise bafise umupapuma
oya ufise se wiwe wa wenyene babiri nibo bavuka no bafise base umwe
se wabo ahora abafasha
yapfuye byose nije nifasha byose ngiri kifasha singira naho ndabaryameka Jena saba uwo fasha ko yofasha ho nubaryameka cyanka kasabira ayo mahera uwa yariye turiko turamubona ariko ayajya wenyine nanjye ngora ngo abana mwe barabara kuko n'uyu mumama yarampaye indaro uba ariko arambwira ngo ninda muvireho nanjye ntagera ho nduhuke
yego uvuze ko wibwe amafaranga ngana umuriyoni n'amajanani uba waramenye uwa yagutwaye cyangwa uracyapira
ndamubona n'inzu yiwe no yigushikanako je yarangaye ngo ndumuke habwenge ndumusaze ngo ntashobora kuyama naho bitaragera no kuri kurudapere naragiye biranka
uvuze ko bakwivye amafaranga ngana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana ane kandi uwa yakwivye wamuramubona ukanambwira ko wanagiye no muri kurudapere ujanye ikirego cyawe bo bagufashije
Na kimwe bafashije ahubwo bambwiye ngo ndabavireho ngo ibyo dupfa n'uwo muntu ngo barabizi yego rubanza rugorewe muri sentare y'igihugu ngaho haruguru
bunyantu babo bamukazu novuga yuko arakumba gafise nk'imetero imwe y'uburebure n'iyindi imwe n'inusu y'ubwaguke mukabaye mwo gute nabo bana babiri
je mpebera abana bakaryama je nkaguma nicaye nambaza uwohoraho ntabaza uwofasha narabuze uwofasha
Abo bana nibo barara ngaho hama nawe ucurara.
Jiwe ndanicaye nyine ku mwango.
Yego. So abo bana bari higwa ishuri nande ko nabonye ari abanyeshuri.
Abo bana patire waho hepfo kuri mungere mwiza ni wabarihira.
ariko ni wagiye kuba
yiga ku buntu unagiye kumwandikisha yiga ku buntu yiga kuri valise
ndakunda kukubona utembera ni radio igi radio ni kubera iki wamura yitembera
igi ndayitembera na ugera ndabe ko nukwigabaniriza ibyiyumviro byarambanye byinshi
wayishyize mbega uno munsi ko atenda kubona
uno munsi nari nayiruhutse kubera yuko nabuze amapire yo kuvuza
amapire renda yaguha yinzanire ha muyivuze kumwe wa mubikorongera unantambire Eh hey, ya radio ni kandi
Yego ni nyine.
Mushira ya mwa ya mapire rero.
Ukagira ukuye ukaheza ugacha ufuta.
Ama washobora kumbwira ni kubera iki nakubajije ati ni kubera iki buri munsi ndakubonye wa muri kutembera ni radio
Eyi radio ndayivuze kugira nikabanereze byiyumviro byarambanye byinshi nko kuba narose abana nkaburaho ndabajyamika we niyumva ko kibabaje abantu
mbwira ni ikihe wose aba umuntu yagutije ahantu ba umusabye iki kugira ndazi kari karadukurikirana kandi none hazunarabe ikiganiro
Nene ko mutamu barengo numve ko yabyumvise.
Oya zovyumva gira ikintu mubwiye rero ikintu bona yo gufasha.
Numushimira kura kakanya mpaye kuko nubundi sinarinzi ko muri kegehe no bankiri ngaha yari yavuze yuko no mupira umwango wa hariya mu kego yari yamaze kuhukura. Eh numushimira kubera antica kakanya nkaba nkiri ngaha. Yego ntari mwibarabara kaba yarabaye arandika nkaba ndakuma ngaha.
Yego. Bamwe bakwita ngo urumusazi ngo urumukeha bwenge nakahe kajambo wabwira kugira ngo ubahe umuco bereke ko uri umuntu nkabo
Jewe icyo no babwira nubabwira ko tutohwanira ku mana nabo bakabona aya magogwa ndiko ndabona yego
leta woyisaba iki kuko nka jewe nabonye ubuzima ubayemo noneho nabonye nabazobona ubuzima ubayemo nakahe kajambo wasaba leta boshobora kugufasha
Jewe bafashe bakama homba bakama katuga kuye nka kabandi.
Inzi kuye kuri wewe iyo bingana gute?
Eh byumba bitatu.
Bitatu?
Yego. Kuko ni mpuzu ndagerikihe nkabura aho ndadishira natekeye mu mufuko nkuko birunze hajya hijyaho bingana nkuko nabuze naho ndabishira. Yego.
Iyi mpuzu wambaye wayiguza ngaha?
Iyi mpuzu niyo bampaye ngo nje ndatambana nje ndagenda gushirira. Umuhagarikije uwo niwe yayindondere kugira nze ndajyana n'abandi gushiriye yego
Levin sir uvuye ku ishuri mama ahora agufasha kuraba devoir baguha bitem sorry
ni sawa
umeze neza ubona ubuzima mubayeho bumeze gute ni iki wosaba leta canke abariko bakurikirana ikiganiro Sanistars
gica
kuri Sanistars TV
Kicano saba leta nuko mudutunganyiriza ikibazo tubayeho muri ubu buzima mudashobora kujya ku ishuri ntariye nkashobora kuburara gicano shikiriza Sanistar Burundi nuko noshobora kuronka aho ndara nkiga neza atavye kujuragirika mubona narahevye nasubiye gutangura murumva rero ndosahomba vyogenda neza
Aya preka ndagushimire wese watanguye kumviriza ikiganiro kuva gitangura kugeza ubu turi ku musozo wacu no vuga ko ndagukunda kubera iki kubera ko buri gihe iyo tugushikirije ikiganiro kuri Sanistars TV yawe canke yacu wama udatangwa kutwandikira comment utarafyo nda subscribe canke sabone bivanye na smartphone yawe canke laptop yawe ubukoresha uri kurahomba kuko nako tutagira kugira ngo tubandanye tubashikira kuri babandi canke bacanke bimwe uhora wumva utari bwabone nibaze ko iki kiganiro umvise ko turi kumwe n'umuryango w'abana babiri ndetse no mama wowe rero ubogira icyo ufashije uwo muryango cha kuri izi nimero ubona musi kiganiro kumbure dushobore kukugeza kuri uwo muryango ugire icyo ubafashije canke ugire icyo ufashije uwo muryango nabwiye ko ndagukunda n'ubundi abandi ndakubwiye ko ndagukunda ciao
Sanistars.